tando. Ungithengile ang seko alone. I'm home, I'm home, I'm home. Funong tatala, ung begala, ung susala, ung moisala. I'm home, I'm home, I'm home. Funong tatala, ung begala, ung susala, ung moisala.
Sano sami, mami, lalela, ey. Mhlazane shkalu tsandana, ngangi, lalela, ey. Namhlanje ya confess, I'm sorry for that. Thinking in me, baningi benghez. Ngangithofana nawe nje, angeke ngisamthola, angeke ngisambona. Intethe intombazane nje, angeke ngisayikhona, angeke ngisajola. But he would say, man, nah, you change my mind. In fact, you change my life with him, balam, ey. Man. Utsule vanje, awumina ngangazi ukuthi ngokuye ngijabule kanje, ngihleke kanje, ngume kanje, yabo. Bafana ngijabule, mama nswempu kakhulu.